Beking ena ho Leihlo la Sechaba re lekola ntlha ya maqwetha a tsietsang batho ka ditšhelete tsa bona ho tswa ho Road Accident Fund.
Road Accident Fund yenze offer refile and your money ki 950,000.
We'll find human beings who will do something wrong in every sphere of life, also within the profession, who can help them.
Ebale rona Leihlo la Sechaba ka Mantaha 8:30 mona ho SABC 2. Sefeti.